Sebenze nazo sebenze no Thuthani Mfuka Ndlovu engasebenza uDutsela Musa uBesigidi bese kuthi uMthwe Ntombi uNkosithini kanti laphana kuBothu uBothu JJ uThuma bese kuyeginqini laphana ngisebenze ngifuna ukwenza uMfuka Khumalo uGebhu uMfuka Mhlongo sibambisene nje kamnandi bafuthi ngiyabonga ngenza ukuthi bengicela ukuthi ningisupporte. ngajabulela. What can I say?